pinda pinda u 3x plus 2 kunye no 5x tabata 7 siphinda pinda ibinomials ezimbini sizanibonisa indlela ezimbini zokuyenza lento yokuqala mhlawumbe uzabe soyifundisiwe kanye sizoyifundiswa le method kuthiwa ifoil method kuthiwa iyakhawuleza ke yona kubekho inguku elandelayo imethod kuthiwa i-distributive property kuyona awudinga ukukhumbulanto ke phayana mase uyoqala le kuthiwa i-foil method kule yoqala fanele ukhumbule ezi letters u-foil ithanda ukhawuleza ke le imethod ke yona awudinga ucinga kakhulu awuyazi nento encam yenzayo foil mandiyibhale ngolunye uhlobo le nto ukwenzele ndiyikwazi ibhala la f uthetha ukuthi first ima mandiyitshintshe kaphinde imake ndibhale ngesizantsi foil kwenzele ndibhale kakuhle pha ecaleni u-f uthetha ukuthi first o uthetha ukuthi outside u-i stands for inside uthetha inside ngaphakathi u-l uthetha last kanye ngaphandle into endingayithandiyo ngale method ngenxa yento xa umdala olixhekho awuzuyikhumbula le method okanye le nto lo foil uthetha ukuthini u-first uthetha ukuthi phindaphinde yokuqala kunye neyokuqala ile binomial so u-3x uzawuphindaphinda no-5x ezokuqala 3x uphindaphindwe no-5x u-outside sawuphindaphinda u-3x kunye nengaphandle 3x no-tabata 7 ngaphandle ngoku 3x tabata 7 bangaphandle 3x uphindaphindwe tabata 7 u-inside ke ngoku u-inside sino 2 ophindaphindwe kunye no-5x 2 ophindaphindwe no-5x eyokugqibela ngoku ku-last sino 2 ophindaphindwe no-tabata 7 ku-last ke ngoku lo 2 ophindaphindwe no-negative 7 into eyenzayo nje le method yenziwe kwenzelo uqinisekise i-term nganye nganye iphindaphindwe kunye nenye i-term u-3x wethu uphindwaphindwe kunye no-5x u-3x waphindwaphindwa nophindwa no-tabata 7 uphindwaphindwe kabini ke u-2 waphindwaphindwa kunye no-5x kunye no-tabata 7 zeza term zimbini masiziphindaphinde sizenze lula ngoku ezi terms ndibone u-3x ophindwaphindwe no-5x iyafana no-3 ophindwaphindwe no-5 times x ophindwaphindwe no-x safumana u-15x squared ii-base ziyafana exponents sidibanisa la 1 sifumane u-2 u-3 times 5 sinika u-15 u-3 ophindwaphindwe no-negative 7 ku-negative 21 x sibe no-2 ophindaphinde kunye no-5 x 2 times 2 ophindaphinde no-5 uzasinika u-10 plus 10 x ke ngoku okokugqibela sibe no-2 ophindaphinde no-tabata 7 ku-negative 14 nantso ke impendulo yethu qha sifuna udibanisa i-like terms ke ngoku masidibanise i-like terms sino-x no-x kuphela u-x squared akekho omnye u-x squared sinothabatha 21x kunye no-10x zizo term zethu zimbini masinothabatha 21x songeze u-10x sizafumana impendulo nguthabatha 11x ingaba impendulo yethu ke phaa sibe nobhalo 15x squared x squared sibhale neugqela la constant uthabatha 14 ke ngoku uthabatha 14 sigqibile bendike ndathi ke ndizanibonisa elinye ihlobo lofumana kwale mpendulo inye so senza le nto i-distributive property ufumana le mpendulo i-distributive property ithi ke ngoku uba unento ephindaphindwa kunye ne-expression kufanelekile uthathe laa nto uyiphindaphinde nge-term nganye nganye ngaphakathi kula expression. Mhlawumbi singayinto esinoyenza singothatha la 5x thabatha 7. Sithatha u-5x thabatha 7 simphindaphinde kunye no-3x plus 2 wonke. 3x plus 2 wonke. Mandiyibhale ke ngoku kwenzele niyibone ndithethayo. Sawutshintsha nje i-order nje. Saba no-5x thabatha 7 ophindwa phindwa kunye no-3x plus 2. Sitshintshe nje i-order nje ka 5x wonke namva. Wena qala. Singathatha la 5x simphinda phinde no-3x kunye no-2. Kuza kwenzeka ntoni ngoku sithatha u-5x thabatha 7 ophinda phinde neza terms? Saba no-3x ophinda phinde no-5x thabatha 7. Ugqiba kwethu ngoku sizaba no plus 2 ophindwa phindwa plus 2 ophindwa phindwa kunye no 5x thabatha 7. Ugqiba kwethu ngoku basithatha xa silandela distributive property sizathatha lo 3x simphinda phindwa no 5x. Make ntini bale ngolumbala 3x ophindwa phindwa no 5x. U-3x uzawuphindaphindwe kunye nothabatha 7. Okulandelayo u-2 uzawuphindwaphindwa no-5x. Okugqibela sibe no-2 ozawuphindwaphindwa nothabatha 7 phantsi. Thabatha 7. Xa siyenza engoku ngolaa hlobo safumana ntoni? U-3x ophindwaphindwe no-5x uyafana nalaa term. U-3x ophindwaphindwe nothabatha 7 uyafana kunye nale term uyibonayo pha. Basiphinda phinda 2 ophinda phinda 5x iyafana kunye nale item. Ogqibela u 2 ophinda phinda thabatha 7 izafana kunye nale item. Into enye nale ziyafana ezimpendulo nqwa. I-FOIL method iyakhawulezisa yona, iyakhawulezisa gridi qha. Mna andinumntu oyithandayo ncama ngenxa yento yoba awudingi awucingi kakhulu, awuyiqondi kakuhle le nto uyenzayo, unoyilibala noyilibala. Ndithanda nje i-distributive property ngenxa yento yokuba uyayiqonda yonke le nto uyenzayo, uyayazi yonke into isuka phi.